bivanye n'ubuzi bakora abakenyezi b'abarundi kazi ntibama boroherwa mu buzi bwabo bwa misi yose imwe muri izovo akaba ari mico n'imigenzo y'abarundi uretse kwiyo ntambamye ishobora gutuma baheba ubuzi bwabo mu kibano no mu miryango yabo abo bakenyezi baba ari iciro ry'umugani bagaturubikwa bakitwa amazina abakura kwa gateka iyo ni imwe mu ntambamye abakenyezi bakora urudandazwa njabuka mbibe bahura uretse ko bagirizwa gutitura imico n'akaranga by'abarundi mu kibano abo bakenyezi bakora urudandazwa njabuka mbibe bitwa amazina atandukanye atabaha agateka bamwe babitwa indaya bantambira kaje kaguru karabeba abandi bakabita ingare zigenda ijoro Sebimana Nasra avuka muri zone Rugombo komine Rugombo intara ya Cibitoke numwe muri abo bakenyezi basanzwe bakora ubwo rudandazwa njabuka mbibe aciye ku mbibe uburundi buhana n'u Rwanda na Congo Nasati kubera urudandazwa rushobora gutuma umukenyezi arukora atahatevye cyanke rimwe na rimwe akarara mu nzira mu kibano baranyisa amazina antesha agaciro n'umugabo twari twubakanye ahava aranyirukana
n'ubu mu kibano ntago bemera ko twe turi abadamu kimwe n'abandi twe batwita yandi mazina nka jewe kenshi niswe indaya kugeza numva ko menga n'izina risanzwe nka kumwe nitwa Nasira numva ko naryo ndajyakiye nk'irindi zina rishasha mu buzima bwanjye yego abandi bakavuga ngo bagacyavuga ngo mbe umugabo uyo mushobora kubakana n'ujya ninde umugore arara hanze iminsi 3-4 atarataha ujya uyo bari umugore nyabake kuba ucyo usanga amazina bakwita atandukanye nayo wari ufise byayishitse nanjye ndonka ubu nkunda majije kunkunda twarabanye ariko tubana nkora ka kazi kiwanje ndibuka ko natashe hari saha 8 z'umurango nta nikintu twapfuye kuko nasanze yantekereye cyarambwiye ati guhera uyu munsi sinkeneye kubana n'indaye nta bagabo babiri babana munsi we ntushobora kuzuragenda nk'umugore utaha umunsi wumva wishakiye ntangura ubundi buzima
amazina atesha agaciro n'inyifato itabereye byakoze no ku muryango wiwe umukobwa wiwe avuga ko mu kibano no ku ishure batanguye kumutunga urutoki bamuhamagara ihe wa mwana wa yandaye
bambwira ati ndi umwana w'ikinyendaro simbana na papa mama wanje n'indaya sambana n'abagabo benshi ariko ibyo byose sindabyitaho
Sebimana Nasra aremeza ko ubwo rudandazwa yarukuramo inyungu kandi rwari rumutungiye umuryango aho aba muri quartier Swahili umutuma amarambo ya mbere ni umupfasoni yubahitse ateye imbere yamara avuga ko kuvaho ikiza cya corona giteye imbibe bakazugara bisigaye bigoye gukora
ubwo rudandaza ruradutunga rwari rudutunze nuko corona gusa yacizamo kuko nagiye muri Congo nkazana igitenge narakizana nashoye imicungwe cyangwa hashora indagara mu Rwanda cyangwa hazijyana muri Congo nagera muri Congo nkaca ndangura amabuye y'amaradi ariyo bita amapire nkaca ndangura n'amavuta yo kwisiga nkaza nzananya n'ibitenge ndabigeje jino byamviramo inyungu iyo nyungu ikamfasha kugaburira abana ikamfasha no kwambara no kuriha kazumba mbayemo
Sabimana Nasa naho yabaye iciro ry'umugani agatukwa agaturubikwa mu kibano ndetse akirukanwa n'umugabo kubera akora urudandazwa njabuka mbibe nticabujije ko abera akarorero keza abandi bakenyezi bagenzi we bo muri komine Rugombo Kwizera Evrine umwe muri abo iyo mvukira iyo muri zone Rugombo ivuga ko yegereye Nasira imwiganira ubukene yari ibayemo ibitatevye kuko Nasira yaciye amwungurura amaso aramwereka ko umukenyezi ashobora kugira ico yimariye
acarambaza ati woshobora kugandaza ama namwe atijewe ico no shobora ndose agatahe no dandaza nabanje nda aranyerekera nyene amperezo umutahe ndandaza ubududu nyuma yahamaje kubona ukuntu ndiko ndakora cambwira ati ndakurangurira ibitengo duradandaza ibitenge naratwara itomate n'intore amashitseyo tukazana ibyo bitenge ba bamwe baracoza biryagiyemo nuburaya nubuhumbu nibiki nyene ibintu bibi nyene byo gucoza umuntu nararonka ico nambara nk'agatenge bifuza narakambara kandi ndandaje nkunguka ari utuntu twica nshaka gufungura nadusungura
abajeje intwaro muri zone Rugombo bemeza ko inyifato itabereye ikoregwa abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe bayizi kubwange Ndakumana Benoit arongoye zone Rugombo iyo nyifato iterwa no kudatahura ko urugo ari babiri
uncamake nokuri imiryango myinshi y'abagore bakora urudandazwa njabukambibe usanga nyinshi yugarijwe n'ivyo bibazo byo kudahuza hagati yabubakanye ni mu gihe ushobora gukora urugo rudandazwa mu mwanya mwateguye kurukorera ugasangura renze cyangwa murayeyo uwo mubakanye abasigaye mu rugo aca yiyumvira byinshi numvira ko ushobora kuba waraye kubigira nkana cyangwa ushobora warayeyo kubwo kuja mu buraya ariko jewe kubwanje nk'umurongozi ndabifata nko kutamenya kwabo bagabo bamwe bamwe ingo nyinshi ahiwacu mu Rugombo zarateye imbere ziturutse kuri urugo rudandazwa narijya urugo usanga aho babiri badasohokera rimwe ngo baje kuronderera imiryango usanga rutifashe co kimwe n'urugo bose barondera ku rugezo rungana cyangwa rusumbana
inyuma yo kuronswa inyigisho n'ishyirahamwe rihurikiyemo abakora urudandazwa njabukambibe ACTF ku bijyanye n'amategeko agenga urudandazwa hatibagiwe kubahiriza imico n'akaranga biranga Abarundi abo bakenyezi basigaye baragwa ryiza mu kibano no mu miryango yabo ivyo bivugwa na Mugisha Saidi aserukira ACTF mu ntara ya Cibitoke
abo rero bantu bari kubakora mu kibano benshi babinyumvira ko ari imaraya ari abadamu bagende badandaza imibiri yabo kuko bagende bagatingo zabo bakarara mu gahinga abagabo nabo n'ubundi ntibabagirire ko ukwizera hamwe n'ibyo rero ariko tubigisha ibijyanye n'amategeko agenga ibirudandazwa twaragerageza tugacishamo nibyo kubaha ndetse n'imico n'imigenzo y'abarundi yamye baranga hambere hose bakabimenya kugira ngo baba bakenyeze by'ukuri bakarorero kandi bubuntu twategeje kubazana baraja mu ishyirahamwe barabereka ibyo bakwiye gukora nibyo bakwiye kuheba kuko bamwe ko babiyumvira bacha basanga imaje zabo zarahindutse ari nashakira ituma bamwe basera guhurumbira kugira nabo baje mu mwuga wo kudandaza
umukuru wa zone Rugombo ahamagarira abagabo batarajijuka gutahura urudandazwa njabukambibe rukogwa n'abagore babo abakenyezi akabasaba kwijukira ubwo rudandazwa mu ntumbero yo kwiteza imbere
ivyumviro kugira ngo batahure aho twavuye naho tugeze niyo turiko turaja na narijya turi muri cyakivugo cy'umukuru w'igihugu kivuga ko umuvuko wose ugomba koronka amafaranga hamumwa wose ukaronka ishutamira hanyuma tukongera tugakaburira abadamu kwitabira ku muvuduko ibikorwa byo kudandaza ndetse no kuronderera ineza y'umuryango kuko amase ya kera nagiye mu rukutaro kandi ubugirigiri kugira babiri
muri komine Rugombo abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe bazwi n'ishyirahamwe ACTF bangana 328.